Bonjour et bon après-midi à vous tous, it's your boy Sten from aka Update Man from Sten TV. Joy, do you subscribe to the channel? You are welcome, call subscribe. Bro, is it fresh?
Fresh too, brother.
Pretty good.
Chris, man.
Kiramukiriza bari kwadukirikira na hama tugende na kazi.
Ah, bonjour et bon après-midi.
Ya, akaririmbo kugira tugende n'umwanya ushoboye kuririmba, tugende n'umwanya naka.
Ko murundi?
Ko murundi wari wese.
NATASHA. Ikigori, yes.
Hivi ni kweli raia wanapenda kusikiliza muziki wa mastaa wetu? If no, ni muziki gani wanaopenda kuukariri na kuuimba wanapokuwa mitaani kwao? Tujue, lakini tunasikia kwa juu. Para berifu wanda imitazimezwa bei. Eti promise, naona muda wa kuleta zile taarifa za mtaani umewasili.
Yeah.
Look, look at this.
Na Ikigori.
Rumuri yemwe yitegumwimbo. Hagera kwimbura bimwe muri vyakabishora. Zanete z'ibigori zavuye mu mwimbo. Ndigura yige yo kubishora.
Eh?
Kubishora. Shora. Nanje nahuye mu rudandaza amasamba n'umunani ndakakara mbaga ndondere ikigoshe kugira ngo ni makagoshe ndabinyosha amababi ndakura twadusha sitwejo ndakuma kuma ndondere ukuni n'uru rutete rwacu numve twaduta ikigori 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 eyo je ndagikunda ikigori ikigori ikigori. Ikigori 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 jewe ndagikunda ikigori 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 chatunganije neza gisa neza kigwe neza kigwe neza mvorandu.
No.
Ikigori 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 jewe ndagikunda nahuye n'ubidandaza amasamba n'umunani ndakakaza nkabakaba ndondera ikigyoshe kugira ngo niyimakagyoshe ndagifasha amababi ndakura na twadusha sitwaco ndakuma kuma ndondera ingene ntoru rutete rwacu numve twaduta ikigori 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 jewe ndagikunda ikigori 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 reka nawuzogikunda ikigori 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 jewe ndagikunda ikigori 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 reka nawuzogikunda